ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure mwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho inombonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho rukwibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazi na muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike tradi yose butamenye mwamwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido. Tubazaniye inkuru ihambaye cyane kandi idahumuriza iri kuvugwa ku mushiranganje wa mbere Jerive Ndira Kobuca. Mu gatondo kuno munsi ibyabaye ku rugo rwa Jerive Ndira Kobuca birateye ubwoba. Amakuru adushikira kandi ava mu begereye umushiranganje wa mbere Jerive Ndira Kobuca aremeza ko mu gatondo kuno munsi hazinutse igifo abapolisi bakorera ku kirimba cy'umukuru w'igihugu bitwaje imbwa zo ku kirimba cy'umukuru w'igihugu zisaka bagakikuza urugo rwa Jerive Ndira Kobuca, bamwe bakinjira mu nzu bakakora amasaka akomeye cyane, hakaba n'ibintu byakuwe mu nzu umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Jerive Ndira Kobuca, harimo inyandiko zitari nkeya. Benshi bavuga ko ari inyandiko zibanga zagizwe hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganje wa mbere, ariko uyu munsi akaba ariko aramuhinduka. Ibiteye ubwoba kandi babaje byerekana neza ko uburu Burundi bwa bugiye gusamburwa n'abategetsi bakomeye cyane bo ku rwego rwo hejuru. Abegereye umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Jerive Ndira Kobuca baraduha amakuru adahumuriza kandi bakaduha amakuru ateye ubwoba, aho batubwira ko Jerive Ndira Kobuca yagerageje gutanga imihoho inshuro zirenga zibiri, ariko ibihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD harimo na General Prime Niyongabo, hakabamo n'umunyamabanga mukuru mwanguru ku butegetsi Reveri Yano Ndikuriyo ndetse na Silas Ntigurirwa, bagakomakoma kugira ngo ntatange imihoho, kuko babonaga neza ko Jerive Ndira Kobuca aramutse avuze ko atanze imihoho byanga bikunda igihugu cyaba gicitse umugongo, kandi ko injyane zahita zaduka zikomeye cyane. Akaba ariyo mpamvu bakomakomye kugira ngo ntatange imihoho, ariko nanone perezida Evariste Ndayishimiye akaba adashaka kumugumana. Impamvu ikomeye ituma Jerive Ndira Kobuca adashaka kugumanwa na perezida Evariste Ndayishimiye ishingiye ku mutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye. Ubu tuvugana Jerive Ndira Kobuca abohewe amaboko imugongo na perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo atakinabasha no kugira ikintu kimwe avuga canke se akora, ku buryo ubu ngubu nta mushiranganje n'umwe aha itegeko ngo aryumve, ahubwo perezida Evariste Ndayishimiye akaba ariwe ubabwira ibyo ashaka, kandi uwo akeneye aho kugira ngo ace kuri Jerive Ndira Kobuca agaca ku mushiranganje ubwiwe. Ibi nyine bikaba byarashavuje perezida umushiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Burundi Jerive Ndira Kobuca, akabona ko byose biriko birejwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ariho ariwe uri gufata ingingo zikomeye kandi ziri kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi, kugeza naho Jerive Ndira Kobuca ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bapfundika ingingo. Ariko mu gatondo bigahinduka perezida Evariste Ndayishimiye ahindutse umushiranganje wa mbere, byose nyine bigatemenyekana ko umutambukanyi wiwe aba ariwe wabyanse. Ibi byose bikaba biri mu byatumye Jerive Ndira Kobuca atagitinya kwemanga ku mugaragaro ko iyi leta arimo inaniwe, kandi akerekana ko ariko araberamwo amakosa akomeye cyane, ariko akavuga ko atanyishu n'imwe afise. Niwe muntu mukuru wa leta ukomoka muri CNDD-FDD wemanze ku murango izuba riva ko ikiringo cya gatatu cumi Petero Nkurunziza kitagikurikije amategeko, ko aricyo cyakwegeye u Burundi amahano ndetse n'amakuba akomeye cyane. Ibi ni ibintu byerekana ko amaze kuruha kandi ko amaze kubona amakosa akorwa n'abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD. Ubundi bwoba afise nuko agiye yashobora gupfungwa nka generali arenga iyome bunyoni cyangwa se akicwa, kuko perezida Evariste Ndayishimiye amakuru adushikira ahari aravuga ko adakeneye gupfunga ibihangange bibiri ariwe generali arenga iyome bunyoni ndetse na generali Jerive Ndira Kobuca batazira ndakugarika akaba avuga ko aho kugira ngo apfunge ibihangange bibiri umwe muri bo yamwica amaze agapfunga umwe. Ubu n'ubwoba bukomeye cyane Gervais Nirakobuca afise aho yibaza ko bashobora kwica umugenzi we ukomeye Bunyoni cyangwa se akaba ari we bagandagura ibinyine bikabiri gutuma ashaka gutanga imihoho ngahita anahunga ave mu gihugu kuko arafise amafaranga atari make ashobora kumubeshaho n'igihe yaba atakiri mu gihugu cy'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye atugiye kwibanda ku isakwa ryakozwe umushyiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi ndetse tukaza no kureba ko hari ibyo babahatoye byose nyine mukaba muri buze kubimenya muri ano makuru ndetse tukaza no kubabwira andi makuru ahambaye cyane yerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugeze ku mfiro. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido rya makuru. Wece ubusabwa nta kindi niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujyubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibyabaye ku rugo rw'umushiranganji wa mbere ndetse n'ibyo bahatoye tubanze tubahe aya makuru arabana n'ibiri ko biraba kuri Gervais Nirakobuca ndetse n'amakuru atari makeya ahejeje kujya hanze kandi ateye ubwoba. Babagiye kwahukana Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushiranganji wa mbere Gervais Nirakobuca. Umushiranganji wa mbere Gervais Nirakobuca yoba ariko araca mu bihe bitoroshe iruhande yo kugene asigaye aboneka gake iyo abonetse naho agakoresha imvugo y'umuntu ataco ashoboye ubu hakwiragizwa ibihuha byinshi bivuga ko yoba ari mu nzira yo gutanga imihoho. Si bihuha kuko abamwegereye twabashije kuyaga nabo batubwiye amakuru avuga ko yagerageje gutanga imihoho inshuro zirenga ebyiri ariko abiyagiye ibihangange bikabyanga. Kuba umushiranganji wa mbere mu gihe umukuru w'igihugu afise ububasha bwose bisanzwe bitoroshe na gatoya. Kuba umushiranganji wa mbere wa Perezidante Ndayishimiye byo biza birushija biruhisha kurusha. Gervais Nirakobuca ararusha. Aruhishwe no kuba tubahirizwa mu mabanga ajejwe. Araruhijwe no kuvogerwa mu mabanga yiwe. Azubahuka gutanga imihoho cyangwa azurindira abagozwe. Abogozwe icyo ni ikibazo abatari bake babibaza kugeza aka kanya. Hano turagaruka ku bimenyetso by'ibihe bitoroshe Lieutenant General Gervais Nirakobuca batazira na kugarika ariko aracamwo muri no minsi. Imvugo itangaje ku muntu arongoye leta uretse ko abarundi basigaye banamwibagira kubera atavuga gace Gervais Nirakobuca yumvikanye muri aya mezi aheze akoresha imvugo itandukanye n'iyo umukuru w'igihugu. Nyuma y'igitero giheruka iburinga mu ntara ya Bubanza aho abegereye Ndayishimiye bo birwarika kwagiriza u Rwanda Gervais Nirakobuca akoranije abajejwe intwaro n'umutekano mu karere k'uburengero bw'igihugu agira ati abatera turabazi ni bene wacu n'abana bacu. Imvugo isa niyegeranye n'iya Perezida Kagame w'u Rwanda we yavuze ko aba atabateye u Burundi ahubwo ko leta yiteye kugira yagirize u Rwanda. Ejo bundi mu nama nshingamateka Gervais Nirakobuca yabajijwe ku kibazo cy'ikena ry'ibitoro yishuye ati nk'umushiranganji wa mbere nta nyishu mfise y'ico kibazo mubaze neva. Mu bindi bihugu umukuru wa leta yishuye ngutyo yocasabwa gutanga imihoho akaza uwo bishoboye ariko hano ho yari avuze ikintu gikomeye naho abarundi batahise bagitahura. Murazi wacifatiye mu ntoki yenda mumubaze ico ariko arakora. Mu ijambo rigufi cyane General Nirakobuca ahejeje kubwira abashingamateka ingene abohewe amaboko imugongo ku buryo hari ibibazo adafise ko ijambo kandi ariwe mushiranganji wa mbere. Mu ndwi iheze ingozi ho yaratomoye neza ko atazoreka kuvuga bitameze neza naho ataca ashoboye kubikora ko yagize ati ikibi nuko novuga amakosa. Imvugo yumvikanamwo umubabaro ku mutegetsi ubundi azwi avuga ategeka gusa ariko hano akabona amakosa akisanga ashoboye kuyavuga gusa atangiye ngo ari bufate kuko nyine yabohewe amaboko imugongo na Perezida Evariste Ndayishimiye. Igihe ntibyoroshe kuba umushiranganji wa mbere wa Perezida Ndayishimiye. igihe generali arenga yome bunyoni yakurwa hari umurwi muto yaba generali wamuhamagaye ngo asigure uko byabagendeye bene perezida ndayishimiye yoba yabishuye ati ninde yoshobora gufasha umuntu avuga ko azi byose kandi ashoboye byose igisata cyose avuga ko ibikorerwamo yo ariwe abizi nta numwe aronka nico avuga ni ukuvuga ko icyo bari gupfa na Gervais Ndirakobuca uyu munsi ari nacyo bapfuye ari nacyo bapfuye na generali arenga yome bunyoni Evariste Ndayishimiye ntiyubahiriza abategetsi bo munsi yiwe ibibazo bijanye n'ubushiranganje butandukanye abyiyumva agivuganira n'umushiranganje umwe umwe byerekeye nta bicisha ku bushiranganje wa mbere abashiranganje arabategeka atabomenyesheje ububatwara bamwe muri bo usanga begereye umukuru w'igihugu kurusha umushiranganje wa mbere muri ico gihe umushiranganje wa mbere asigara atakibanza agifise kandi atubahwa nabo arwara mu gihe umukuru w'igihugu yama ku rubuga umwanya wose ukara akoranya inzego zose umushiranganje wa mbere arabura nawe icakora mu gihugu hagati niyo mpamvu Gervais Ndirakobuca atakiboneka mu gihe akiri umushiranganje w'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu yaboneka umwanya wose ariwe atora umuti w'ibibazo bihanze igihugu umushiranganje wa mbere agira ikindi kibazo gikomeye kijanye n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye uyu nawe nyine ariha ububasha bwo gutegeka abashiranganje bamwe bamwe ahandi naho akiha kurangura imirimo imwe ya leta imfashanyo zihambaye z'igihugu arazihindukiza akazijana mu migambi y'ishirahamwe giwe akongera agasaba abashiranganje kuhagararira iyo migambi umushiranganje wa mbere yovuga iki imbere y'umupfasoni w'umukuru w'igihugu uko imigenere ya generali bunyoni na Angeline Ndayishimiye yari yifashe nabi cyane niko ni ya generali Ndirakobuca na Angeline Ndayishimiye yifashe nabi uno munsi igihe Gervais Ndirakobuca yashinga leta hari umushiranganje yavuze ko adashobora kumugira muri leta ni Thaddée Ndikumana bari bashwanye igihe bari basangiye kurongora ikigega cyo kurwanya coronavirus none Angeline Ndayishimiye aherutse guhitamwo Thaddée Ndikumana ngo amubere umuhuza bikorwa mu biro by'umufasoni w'umukuru w'igihugu Thaddée Ndikumana afise gihagararo c'umushiranganje nk'uko Angeline Ndayishimiye yoba yahaye ubutumwa Gervais Ndirakobuca ko atajambo afise mu bikorwa by'umufasoni w'umukuru w'igihugu uturwi rwo gutembagaza umushiranganje wa mbere mu gihe umushiranganje wa mbere atubahirijwe n'umukuru w'igihugu bamwe mu bashiranganje baca baja mu migambi yo kumusubirira kwarababwiye ko hariho akarwe kikashizwe ko kagwa kwamamaza Albert Shingiro ako karagiye mu markwe y'umukuru w'igihugu karamwumvisha ko Ndayirekobuca adashoboye amabanga yamuhaye yo musubiriza n'umusivire nka Shingiro kugeza ubu ntawuzi ko Evariste Ndayishimiye azumvira ko ako karwe amarkwe adusumira Angeline Ndayishimiye we ashaka ko Ndirakobuca asubirirwa na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira Tibia Angeline Ndayishimiye asanzwe yipfuza ko amabanga akomeye y'igihugu yose icaramwo inshuti ziwe ikikumbure nticoroshe ko umukuru w'igihugu n'umushanganje wa mbere baboneka bava mu karere kamwe amategeko ntabibaza ariko abandi ba generali ntibobyakira neza ntibyonana kutahurika ko umukuru w'igihugu agena mu mabanga nk'ayo umuntu yari yakuriye rimwe na generali bunyoni amwagiriza ubusuma azotanga imoho cange azorindira abogozwe amasoko yegereye Gervais Ndirakobuca aravuga ko aruhijwe no gufatwa nabi baravuga ko intumbero yo gutanga imihoho yoba yimenyesheje bamwe mu bihangange mu butegetsi ariko nta uzi ko yokubahuka kuvuga ku mugaragaro ko atanze imihoho kumwe arise nzomukunda yobikora muri Nyakanga 2026 ibyo abikoze byose no kwiyahura rimwe mu masoko yacu mu iperereza ryaratubwiye ko biteguriye guhagarika Gervais Ndirakobuca hamwe yoherahira agatangaza ko atanze imihoho adatanze imihoho azorindira ico perezida Ndayishimiye azomukoza aho azoshakira mu kurindira Gervais Ndirakobuca azoba aranywa umuti urura nk'uko nawe yabyifurije abarundi igihe kitari gitoye agataho abarundi barindiriye inyishu ku bibazo bibahanze mu gihe urongoye leta yemerera ko atabyo ashoboye Ibi byose nyine bikaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi giteye ubwoba kiriko kiribonekeza ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru adushikira ava muri bamwe bakorera iperereza rya Perezida Evariste Ndayishimiye yatumenyesheje ko mu gatondo k'uyu munsi mu ruturuturu hazindutse igifo cy'abapolisi ndetse n'abasoda bakora ku kirimba cy'umukuru w'igihugu bitwaje ibibwa bisaka bakinjira ku rugo kwa Gervais Nirakobuca bakakikuza hakinjira uwari ubahagarariye akajya mu nzu akagirana ikiganiro nk'icamaze n'iminota 30 n'umushiranganje wa mbere Gervais Nirakobuca hari ibyo bavuganye ariko bamwe n'abandi bari baraho batigeze batahura ako kanya wari uhagarariye abari baje gusaka kwa Gervais Nirakobuca yahise asohoka abwara abari aho ko bagomba gusubira inyuma bagategereza irindi tegeko bari buze guhabwa. Ibi byose nyine bikaba biri ibintu bitoroshe kandi biteye ubwoba byerekana ko mu butegetsi bwa CNDD harimo haraba ikintu gikomeye cyane kandi bikerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abogose mabanga generali Gervais Nirakobuca ahite amufata amufunge nk'uko yafunze unyoni amukoreye iremetanya rikomeye cyane ariko bamwe n'abandi bakabona ko ibi bintu bitagiye koroha bakavuga ko irinyinyurana rishobora gusiga risambuye Burundi igihugu ndetse n'umugambwe CNDD FTD. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru kwari ko abateguriye ibihe byiza nibyo ndabipfurije mu kandi kanya karibuze nandi makuru azabagezwe ko ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari aho twibanda cyane cyane ku makuru arabana na politiki agateka kazi na muntu ndetse n'amakuru atandukanye abariko aravugwa ibihe byiza nibyo ndabipfurije.